bakunzi b'ubwinjiriro ya Gitega namwe bakunzi b'umurisho w'ingoma rekanda baramutse ndabipfuriza umwaka mwiza w'2022 uzobera umwaka w'amata n'ubuki. Abagize umugwi Amagaba uvugirije ingoma mu makositime n'ibirato n'isabukuru bise Bujumbura Santabu akababaro k'abakunzi b'umurisho w'ingoma ni kenshi. Samuel Nininahazwe umuhanuzi w'abamatari mu byajejwe harimo imico kama aratera ibyatsi uko gutitura umuco ndundi akanasaba ko uwo mugwi utosubira mu mahiganwa.
Abajejwe imico kama aha mu ntara ya Gitega twaratangaye ndetse mbere muvuga nti twaguye mu gahundwe tubonye abashobora gutamba umurisho w'ingoma ndetse bakawuvuza bambaye amakostime ndetse n'amakaruvati n'ibirato umuco by'ukuri utajyanye n'umurisho w'ingoma. Ubwa mbere hoho dutangara cyane kuba umugwi wabaye uwa kabiri mu gihugu, tuba twiteze neza yuko abawuhisemwo bakawugira uwa kabiri baba babonye ko bazi neza iby'ingoma kandi babishoboye wigenjeje nka kujya mu by'akaranga k'ingoma. Duca dusigara tuvuga tuti mbega ababahaye amanota babagize ba kabiri ga yemwe babasuzuguye canke babasuzuguje. Nibyo twabaye ba mbere twari twiteze neza yuko ababaye aba kabiri igihe tutahari aribo baheze bakadufasha kumenyekanisha no kwigisha umurisho w'ingoma. Turavye by'ukuri ibyo baraye bagize tuvuga tuti ntitwipfuza kuzosubira guhiganwa nabo mu murisho w'ingoma kuko nk'abanyagitega tuvuga tuti baradukoreye ibidakogwa twebwe tuzi ko n'umurisho w'ingoma ufise imizi muri kahise no mu ntara ya Gitega wacu.
Ubuserukira ikigabiro cyo mu Gishora mu ntara ya Gitega Oscar Shimirimana yasubiriye umuhisi Antime Baranshakaje yahoze arongoye icyo kigabiro amyesha ko baguye mu gahundwe bumvise ibyabaye akanavuga ko ari akamaramaza.
Mu bisanzwe ingoma z'u Burundi zabaye za mbere ku isi yose zirategwa iteka na UNESCO mu mwaka w'2014. Uyu munsi rero ingoma z'u Burundi bariko bagomba kuzivuza ukutariko, bariko bagomba kuzivuza mu manza zitajani nka kujya bavuga ngo mariage, bariko bagomba kuzivuza bambaye ukutariko. Ingoma z'u Burundi igituma bazivuza bambaye ujya mwambaro bisunga impuzu abami bambara kera. Uyu munsi tuvuga kwambara kera aho bavuga ko ari ugukindika bariko barazambara rero uyu munsi zijya mpuzu bambara mu bana k'impuzu imwe ivi buryo iji bubafu iyindi ikava ibubafu iji buryo umaze kwambara zijya mpuzu rero ni mpuzu zisigura igihugu cy'u Burundi nka kujya haba hariho n'ingoma ya isize idarapo y'igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi rero akagohe ndiko ndavuna nuko naraye mbonye akamaramaza k'abantu bavuza ingoma bambaye amakaruvati, bambaye ikoti, bambaye amapantaro, bambaye ibirato kandi barabonyanye n'icyubahiro ariko aravuza ingoma yarakuye ibirato kuko asanzwe azi ibintu bijyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Uyu munsi rero ibyo bintu ntibyabandanya bizotugirira ingaruka mbi kuko UNESCO ishobora gukura urutonde rw'izo ngoma tugasanga turasubiye inyuma, tugasanga ibyo twahora tugira byose na nyabujya zari zaratewe iteka, tugasanga igihugu kiriko kirahomba kuko ingoma sizi komine, ingoma sizi ntara, ingoma gushika uyu munsi imbere si z'Uburundi gusa ni z'isi yose.
Kuri nyifato Oscar Shimirimana yasavye ko ababikoze bo kwihanura bakanasaba imbabazi kuko baraye bashaye ku Burundi n'abarundi.
Twebwe tumaze imyaka 119 tuvuze ingoma kuva kuri mwezi gisabo zava mu gishora zigenda ku muganuro imuramvya. Uyu munsi nta batimbo baruguru bariyumvira ngo bavuze ingoma bambaye ikoti, bambaye ikaruvati, bambaye ibirato, baciye basanga ibyo bintu bitajanye n'imico na karanga. Iyo basogokuru na basogokuruza biyumvira kuvuza ingoma bambaye ayo magoti n'ikaruvati n'ibirato, uyu munsi ingoma z'u Burundi ntizari gutegwa iteka na UNESCO ngo zibe rurangiranwa. Jo rero ndiko ndabahanura abo bantu biyumvire kugira ibyo bintu n'ukuri barabe ico ndiko ndabona bariko bazishiramwo ikizungu kiremereye kandi natwe turabarundi tuvuga ikirundi igihuru murundi uvuga ikirundi uca wisunga imico y'abarundi hanyuma rero bazozivuza bavuga icyongereza hama bongere bazivuze bavuga igifaransa nabyo bitajanye n'imico na karanga by'u Burundi kuri kano gataka ku Burundi.
Abajejwe kumenyesha makuru mu mugi wa Amagaba nta byinshi bashimye kutuyagira, ariko bakavuga ko bo bitabaraba biraba ababiteguye n'abahabahaye uruhusha. Oscar Nshimirimana akamenyesha ko nubwo bigo byora ko bari bafize uruhusha bitotuma bakora ibinyuranye n'imico kama y'Abarundi.
Ibyo bintu rero byaraye bibaye turabona yuko naho bavuga ati bari bafise uruhusha ntitwumva neza ugo ruhusha abantu barubahaye bararaba neza ntibabe bariko barababeshera. Uyu munsi biragaragara yuko ejo ingoma zizovuzwa n'abantu batambaye bambaye ubusa, kuko tuca tubona yuko kuva na kera narindi twamye twisunga karanga kabasogokuru na basogokuruza, yaba ari bikunda rero n'ubu twogumana ko karanga kabasogokuru na basogokuruza.
Umuhinga mu bijanye n'ingoma akaba n'umuronzi w'ikirundi Patrice Ntafatiro asabira uwo mugwe w'Amagaba ibihano haruhande yo guhanurwa na cyane cyane yuko atari rya mbere ibintu nk'ibyo babikora.
Jewe ka muhinga mu ngoma kandi nkaba mfise imyaka irenga 50 mvuze ingoma kandi nkaba nazigiye mu kigabiro cha gishora. Jewe mbongere resi y'umugwe w'Amagaba narabuze yo nkwigwa n'ukuvuga ibara ryaraguye kandi bajya abantu babwirizwa guhanurwa bishobotse bahanwe kuko bijya bintu bakora subwa mbere babikora. Barigeze no kuvuza ingoma mu bugeni, barigeze kuvuza ingoma umengo mu munsi mukuru biyambariye impuzu zera, bijya ntibibaho. Ingoma z'u Burundi zamaze kwandikwa muri UNESCO zirafise ingene zambagwa, imigwebero irafise ingene yambagwa. Ino muri Canada jewe aho nahaza mu 2003 twarigeze kuzira kuvuza ingoma ahantu hakomeye gose, mugabo hakabwiriza guca abantu babakuru, mugabo hari hakanye batubwira bati rero mwebwe nimugira akantu gatoyi mugabo mwambaye ibirato mwambaye impuzu kubera hari hakanye. Twarabankiye turabwira tuti nibyo twari twumvikanye byose ntibikunda kubera mu mico kama y'Abarundi nta muntu numwe avuza ingoma yambaye ikaruvati yambaye ikoti. Nibyo urashaka kugenda ahantu ugasanga bari kubaravuza ingoma hanyuma na ukaba uri muvuza ingoma bakagucishiriza ko kubera intezi ziguteye urashobora kuba uhakihaye mukavuza, mugabo nta muntu numwe w'umuvuzi w'ingoma ashobora kubahuka akabi n'ukuvuga akabigira umugambi akaza agahamagara akirungera ingoma yambaye kujya. Bigero ntibikunda abo bantu babwirizwa guhanuga ubwa na mbere bakigishwa gukunda ikirundi, bakigishwa gukunda imico kama y'Abarundi, bakigisha gukunda ingoma hamare bagahanwa. Nuko je waho niho ngeze kukurumva igituma je mvuga ko bahanwa si ibintu bagize ubwa mbere, si ibintu bagize ubwa kabiri, barasanzwe bambara n'izindi mpuzu zidasa. Jewe n'igihe itariki 8 z'ukwa mbere mu 2019 aho naza gusigura ibintu by'ikintu cy'Abarundi bari bambaye imigwebero idasa n'imigwebero y'abavuzi b'ingoma. Wari wari kuranyumviza rero ndagukengurukira karambura kagwira yari ntafatiro umuhinga mu kintu cy'Abarundi nkaba n'umuhinga mu ngoma ingoma mvugije imyaka irenga 50 urakoze.
Samuel Ninazwe afatiye ku izina gitiriwe ico giteramo yaragize ica bivuze ko
twovuga tuti abantu batunganya ibiteramo baba bakwiye kwiga bakaraba by'ukuri insiguro babihaye. Bavuze tabu mu rurimi rw'Igifaransa, mu kirundi tuzi yuko tabu ari ikizira cyangwa umuziro. Nta community ibura umuco, ubugenga, uburanga. Ari nacyo gituma ngira ngo mwanabonye yuko baheza bagaca barenga ku bigenga by'ukuri umurisho w'ingoma, agatamba bambaye amakostime, amakaruvati n'ibirato, byumvikana ko atamuziro wari ukihari. Aho tugaheza tukagira amakenga yuko hirya y'ejo hoho n'impuzu bazohava bazikura burundu, gutyo bagaheza bakavuzana wa murisho w'ingoma batambaye. Ivyo navyo bikaba ari ivyo kwiyamiriza, ntibikabe hano mu gihugu cacu c'u Burundi camanye imico n'imigenzo myiza kuva kuri ba sokuru. Dufate nka twebwe indongozi zaho Igitega ntitwohirahira ngo tuvuge ngo Igitega santabu, kuko Igitega ntacu yo bicibanga. Tukavunira kaguhe rero abajeje intwaro yuko ibiteramo bitunganywa by'ukuri baza baraba insiguro byahawe mbere yuko babirekurira ko bitunganywa.
Twamenyeshe ko icyo giteramo cyaciye gihagarikwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo imico kama.